Ni pari mbivuze muende roga mwese muri ready twitambire jiga jiga nawo bitabera ivyisi nuko bimera aya tagome twiyongera umubiri nuko unezera
yo instiri kwari mba muniya
bon novuga kari afro
afro afro afro afro hari
ibintu barabuga ngo ni afro beat
na
afro beat bitandukane bon afro na afro beat afro beat bon sinzi vraiment ngo basoma izina ryanje ugasanga ariko basoma fosh 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 bon akana kanya rero ko kubimenya ubusi fosh ni faush
faush Yes, hello bakunzi ba Buja Hit TV ni mwana mutse canke mwiriwe ladies and gentlemen. Ya dem call me the bodyguard Krista nkuko musango menyereye kuri mikoro kuri Krista nkibisanzwe. Behind kamera tukome na Juma Jux. So twarabimeye kuza turabaza ni ibiganiro bitandukanye harimo ibiganiro bimwe mu ba star canke mu bandi bavuga ko bafite ibindi bintu bindi bakora ariko rero muri kano kanya je nabemeye kuza ndabazanira za mpano. Dufise abapeti ngahanze murankunda kubigaruka ko cyane ndavuga ko ngahanze mu Burundi bwacu turafise abapeti bafise hano abapeti wazi kuririmba mugabo batagaragara so jere nibanda kuri bajya abana kugira ngo tubazamure berekane impano zabo buje iteramye kuza irabazanya ibiganiro bitandukanye turamutse cyane abantu baherereye badukurikirana bari mu hagati mu gihugu cyangwa hanze y'u Burundi mu Rwanda Canada mu Faransa hose ndaziko buje hit Belgique ndaziko buje hit turi ngaha kubganya so guys thank you so much reka twakire umutumire turakwakire kuri kamera za buje hit
Ego.
Mwete neeza.
Ndashima tuhorao.
Ndamutsa wakunzi wa Buja Hit.
Bo, wakunzi wa Buja Hit TV. Yambu.
Sasa rero bana ko andushubure buretsinzi ngene tuza kuganira uri yaranduzuragira kunye
uri yaranduzuragira naso
uri yaranduzuragira kunye kugira tuturehe sibyo
bo antuka sindi muremure sana
ushaka ikazi na muri music
bon jani ta faush nige zina ganje ni faush to
Faush. Yes, turi kumwe na Faush Mbega. Faush ni muntu ki Faush amazina yiswe n'ababyeyi avuka mu gihango w'abana bangahe yavukiye he afite imyaka ingahe nimba ari ngombwa.
Ah bon, Faush no muririmbyi. Bon, hama abatuvukana turabana 6. Bon, ndo ambere. Hama navukiye nyene mu gasenyi.
Amazina yiswe n'ababyeyi.
Amazina banyitwa Bregea Talek Faustin ni gaze na ganje.
Yes, nokuvuga ngo Faustin rishobora ko ryavuyemo fusha.
Yeah.
Okay, that's ko nimvira none. So kugira ngo rero twinjye mu kiganiro abakunzi ba Buja Hit cyangwa abafana ba muri rusangi bakubitireho nk'akantu nyene kawe tu kugira ngo bumve umuntu turi kumwe ninde.
Rabangira nsarare. Uye. Rabangira mpare na 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 Rabangira nsara Uye yeah Nukuringira nsare na 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 Rabangira nsara Nawe bitabera ibyisi nuko bimera aya tugome twiyongera umubiri nuko unezera aya nawe bitabera wow ibyisi nuko bimera
turafise mu Burundi injyana ya rap R&B na naraga mbega iyo instiri kwari mba muniya
bon novuga kari afro
Afro, afro,
afro, afro, afro.
Hari ibintu barabuga ngo ni afro beat na afro na afro beat bitandukane.
Bon, afro na afro beat. Afro beat. Bon, sinzi vraiment ambish.
Okay, guys, uko za Buja Hit murabyumva rero ngine aririmba so arifise kwinjiza murumva ko aririmba neza cyane. Ni gari watanguye novuga ati winjiye mu muziki gari ni gari wimbisemo kufisa impano yo kuririmba.
Yo kera kuva nkiri muto sana
sana. Yivuze kera ubushatse kuvuga ryari kumenya ngo cyari muto.
Bon, ndacyari muto mugabo sindi muto cyane. Mugabo naho ndi muto bon ukunga nuko ndakuze mugabo hariho ubundi buto nyine.
Eh, uvuga ko atanga muziki ryari rero ryari.
Ya bon, nkiciga primary. Ya.
Bwa mbere winjira muri studio byari meze gute kafasha?
Ah, bwa mbere ninjira muri studio. Bon, ni 2019. Niho ninjira muri studio bon kwa Master Randy ama baranyakira neza ndakora ama bon nibagaye tu nibagaye barashinye bavuga ati vraiment ari gambere wewe kwera urashoboye kabisa
ugiye kuraba ingene indirimbo yawe no vuga ko ari indirimbo ya mbere warumaze gukora ukaje kwa masterend ugakora indirimbo mbega wabonye ko indirimbo yakiriwe gute yakiriwe gute muri societe no vuga mu muziki w'u Burundi canka mu industry y'u Burundi indirimbo yawe bayakire gute
bon sinovuga ngo yarakiwe neza nkuko ndabishaka mugabo uko yakiriwe kose ndashima kubera gari gambere kandi bon hanini novuga yuko ari byose nishoboje ku nguvu je nakoresheje novuga yuko ni neza nubwo atari kirenga
Yes ni buhoro buhoro urazi ko nta uvuka rimwe ngo yuzire ngo byini ko akunda kuvuga niyo mpamvu umuntu tuba turinga kugira ngo tugaragaze impano yanyu guys aririmba neza sinzi ko mwabyumvise ashujugiza kandi aririmba neza kandi urumva mana aririmba neza kandi sinzi ndagaruka kubivugaho cyane sinzi kuri jewe nduma ko arimbye neza kandi guys mwandike muri commentaire mutubwire mbega iryo jwi umuntu arishigikira mwe arishigikira mwumva ryoshika he so fosh mbega bega tugaruka ku ndirimbo yawe hari indirimbo iri kuri YouTube imaze nibaze ko imaze indwi zine iri mu gukwiza ukwezi ni indirimbo ibonekamo abakobwa iri igipe By the way, afite indirimbo zishika kuri zine imba atari zitatu ziri kuri YouTube. Ni zitatu? Eh narabye mengo nayo niheze zitatu ariko indirimbo zikoze neza sama video ameze neza. Reka tugaruke ku ndirimbo heruka gushira hanze igira igira kwiza ukwezi nabonye mengo ari indwi zine sibyo? Indirimbo uheruka gushira hanze usohoye vuba. Iramaze ukwezi?
Bon ukwezi ni kuri akwira neza mugabo kurahako.
Nabonye handitseho ngo catch someone.
Pamsi ngira ko zikurashobora kuba kwa kwa.
Yes, ije ndirimbo yikoreye he. Audio yakorewe he, video yakorewe he?
Bon, audio yakorewe kwa New Era. Eh ama video, video yakorewe ku mutipe yitwa John Anderson.
New Era ninde?
New Era.
Bon, tubwire kajya kantu ka New Era.
New Era.
Kajya kantu kajya kanashira mu ndirimbo. Kajya kanashira mu ndirimbo ziwe ndagusabye kavuga.
Oh, new era music Changi, you are ready now.
Oh. Akunye niko nashaka karangora kuvuga. Kaje kanu karangora gushika now. No kotora nuhuri. Bavuga.
You are ready now.
No mama yarasiro gasira. Gusa ndashaka ukandika ariko kukavuga.
Ah urakabira bisho. Ariko kuvugisha bisho.
No, you are ready now. Nindirimbo bize amashusho meza ikoze neza mbega umuntu akibaza ati mbega afashe urabona ko ntihagitangura umuziki kandi ariko akorera kumwe mu bahinyanyuzi bakora indirimbo neza twovuga ati two kubaza ati uburyo buvahe gafashe uburyo buvahe bwo kumva ko ushaka gukora indirimbo video hari abandi tumenyereye bakora ama audio gusa gasanga video zirabagoye uburyo buvahe gafashe
bon naje birangora birangora bon so nendagerageza nkinanata mugabo hamwe hamwe biranci nguvu kubera ukuntu nkora ugasanga ndiko ndagira nda depense sana mugabo ntabona inyungu mugabo byose n'ukwizera avuga one day je ndafise target ndavuga ati jinshi akagushika niyo mpamvu nkora je nkora nikorera nkora ndabikunda nkavuga ati je ndi mu muziki ndagukunda kubera mfise talent il faut développer talent yange ama bon kuvuga rero uburyo bwo gukora ibyo byose nikora ku bagenzi hanini abagenzi nibo bamfasha bakamfasha audio na video byose
yes kuri iyo ndirimbo uheruka gushira hanze uraturirimbira gato kugira ngo abantu baje no kuyiraba ni indirimbo irimo baby wingidi ndabeshe
sikirenga
ndabaza nka wundi wabajije ngo ngo bishye amahera ngo ibiki n'ibiki ngo wabakuye bagiye bakobwa bakuye
bo barishyo nye
ijambo rimwe ku bantu bakwishyurira audio akakushyira na video
kuba
ijambo rimwe
vrema baritanga kweri barakoze barakora sana sana kweri je ndabakunda ndabishimira ni kuvuga ati ndi kumwe nabo naho nzogera ku rwego ndacyari kumwe nabo gushika ku mahero w'isi
wibaza ku rwego zorushika naho gafasha ibaza kuri ku rwego uzorushikaho nyine ukuri kurabona ingene ukora ko umva ko bizogera kure
je ndabibona nzwashika nzoshika kubera ndabona inzira bon nubwo zitako zirazenzira ziranyereka ziraserura umutwe mugaba one day toshika
kucyo ari muririmbye yavuze yaririmbye ngo nibyo nka gose mama nzoduga indirimbo we ntakigubwira
bo
Yes, Yes, bakunzi ba Buja Hit novuga ati sindakurambira byinshi mwabyumvise aratubwira imbuga nkonyambaga cyangwa imihora akoresha kugira ngo mujye kuraba indirimbo ziwe ariko nk'akajambo kanyuma canke ikibazo cyane nakoze ati ni iki kintu usaba abagize industry y'u Burundi abagize umuziki ndundi nk'umwe mu rwaruka rukiva hasi rikora rondera kuduga niki kintu ubasaba yaba journaliste yaba abagize nyine entertainment
bon nkabose nje ndashaka support bon ndashaka umuntu anshigikira umuntu afata ku mugongo bon fise song zishika kuri zitatu nkuko nabibabwiye muri zo song zitatu maze gukora urumva ko ibikorwa ndabifise ibikorwa ndabifise no kuvuga ko shaka support yanyu je hanini kubikorwa amazi gukora vraiment none nta bantu babona yuko
ushoboye
kabisa
guys ntimora kashoboye ako turi imbere kuri kajya karirimbo dusoza turi imbere kuri kajya karirimbo wose wowe man kajya karirimbo kamaze ukwezi kumwe nakwindwi zine
asay stop jose nuko bivugwa ombereze sangwe umva itanguye kuvuga twese twishikiye turi ngamo kivuga ni pari mbivuze mu enderoga mwese muri ready twitambire jiga nawo bitabera ivyisi nuko bimera aya tagome twiyongera umubiri nuko unezera oya nawo bitabera wow ivyisi nuko bimera aya tagome twiyongera umubiri nuko unezera uye hindukiro
Guys, it's a little more kind of Makanda Gafash. Akaro, Nawevita Vera.
Nawevita Vera. If this is no Kori Mera, oh, yeah, to Gumet Kiongera, Omavir no Kune Zera. Oh, yeah, Nawevita Vera. Wow.
Guys, murumvikijwe no kuri kimara guys umpetara shoboye ni mwemwe kugira tushigikire umuziki ndundi. Nushigikira uyu unye eje zotera imbere avuga ati nakaranshigikiye canke nyine umuziki w'urundo utera imbere. Ni twebwe tugiye kubikora kugira ngo kuko nta muntu azova hanze y'u Burundi aje gushigikira umuziki w'u Burundi. Nta munyamahanga azoza gushigikira ibyo wacu tugomba guhera kuri twebwe kugira ngo tugire ico dukoze. So indirimbo zawe ziri kuri YouTube.
Yeah.
YouTube yitwa gute?
YouTube yitwa Faush Official. Faush F A U S H.
Ni Faush ni nkuko ugiye kwandika Faustin F A U
S H.
S H ni nka Faustin. Hari inyuma ukushiraho
hash.
Faush. Faush. F A U Urumva ari kuri YouTube urakoresha Instagram?
Yeah, nawe nyene nuko nyene
Fausha official. Yes guys, nukuri duterane intege duteze imbere umuziki wacu. Numubona ejo mwibarabara umubwira ati ngo pete dukanye kiganiro
cyane. Ukuntu basoma izina ryiwanje ugasanga ariko basoma Fausha Fausha Fausha. Bon, akana kanya rero ko kubimenya ubusi Fausha ni Fausha.
Fausha. Fausha ni siguri kiga.
Fausha Fausha. Wabivuze ariko. Fausha ko ni vuye muri poste.
Yes, bakunzi ba Budi, bakunzi ba Buja Hit TV. Jewe natumiye mutumire ngerageza kumubaza akabazo kamatsiko. Fausha, turagiye n'ikibazo dusoza ikiganiro. Fausha. Iyi sinyatire iri kuri ano mahera. Iyi sinyatire. Eh? Iyi sinyatire. Iyi. Isinyatire kuri ano mahera. Eh? Raybon. Isinyatire kuri ano mahera ni yande.
Ni yande?
Eh.
Bon, navyanze.
None no murundi.
Bo genda mu Burundi none cyanaye mine.
Isinyatire iri ku mahera 10000 ni yande.
Turabe neza.
Oya tubiso madira bere tubiso. Ni yande.
Ah bon, nta yonde gusa.
Yumvire wimbira ko yari yande.
Nyabenda?
Eh?
Nyabenda Pascal, that's.
Nyabenda?
Pascal.
Yes, bakunzi ba Budi, bakunzi ba Buja Hit TV, mwamwumvise rero ni Fausha ne turi kumwe rikano kanya, mwabyumvise byanyishuriye kandi rero tubabwira ngo mukomeze kumushyigikira akajambo kanyuma wabwira abakunzi ba Buja Hit.
Bon, ndabakunda cyane, hama mugirageze nyene muje kuri social media zacu, mugira ama subscribe ama nivyo. Na bindi.
Yes, tubibutse gukora subscribe kuri Buja Hit TV, share na comment kugira ngo ibiganiro bize birabashikira neza. Wewe wakoze subscribe, thank you so much. Kandi nawe utarayikora niko kanya kugira ngo uyikore kugira ngo ibiganiro bize biraza fresh. Thank you guys. Ciao.